Habiba Domana Wakreshi upara msada wa Security Social ya Maori, Mauride Abdallah chef wa chantier apara formation itumupuka manishao na zi ajali hazini. Ina mahasabu ni farantani na mahatalatini na nane Maori ranguli kesla Security Social liliovamoja na wakazi hamisada za mbali na mbali.